Ko te kura kiriata o te wā, ko Muru, te rā I tuhia, I tohutohua anō ai e te arepa kahi, kua ko paua hei kiriata tau whāinga mā Aotearoa ki te whakataetae Academy Awards hei te tau e tū mai nei, ki te wāhanga mō te tino o ngā kiriata mā tuatua o te ao. He mea whae tuā papa I ngā mahi uru tomo ki te urewera I te tau 2007, ko Cliff Curtis, rāua ko Jay Ryan, e tahi o ngā mata rongonui, ka whakakanohi I a Muru. Ko ia te rā I eke ki te tūranga toa o te rārangi kiriata I kaha mātakihia ki Aotearoa mō ngā wiki e rua. Ai, whakaaturia anō a Muru ki te taiopenga kiriata ā-ao o Toronto. E nōhia ana te pae whiriwhiri I ngā kiriata o Aotearoa, ka ko paua ki te tauwhāinga Oscars, e ētahi tino ringa ngaio o te ao kiriata. He mea ārahi nā te tumu whakaata taonga, ko ētahi o ngā matarongo nui, ko tā Peter Jackson, rātau ko Taika Waititi, ko Keisha Castle-Hughes.
Pumo nei tahu kōrero ki a koe, I tatua no aku wāwai ki tō tāua ukaipō ina nahi, hāmama katoa, taku waha kei te anini tonu te mahunga I te rongo pai nei kua mana a Muru. Koe tautokohia a Muru e te komiti o Aotearoa. Mutunga aiho te kiriata nei te pāho atu ki ngā iwi katoa, ki pai te whare ki ngā iwi katoa reira. Tangi ana, Muru ana, noho ngū, kātahi ka pahū. Ka pahū te whare kiriata I te rātua tahi, I te rātua rua, I te rātua toru anō hoki, I te mīharo o te mahi pāhuahua o te kāwanatanga I tō iwi, te kaunga o te mahi I te tuarua, me te ātāhua o te reo o tūhoi I te tuatoru. Nā reira ko hono mai a kānata kia tūhoi, he mea nui tēnā.
Ka whakaaturia anō a Muru ki te whenua moemoea a huri noa I āhia. Kei ngā whare pikitia o Aotearoa nei anō e whakaatuhia tonuhia ana, nā reira kia kotahi atu tātou ki te mātaki ake.